turacyari muri cyakigwa cy'amafaranga dutegerezwa kuyaronka byanka byakunda ariko duciye mu nzira nziza atawe tubeshe atawe twivye atawe twishe atawe duhohoteye atawe tumereye nabi reka rero nsubire ndabibutse kwiri ari rya shure ry'abarundi bose mu mugambwe uyu cankuriya uri mwishengera iri cankeririya iri shure ntirikwimira gukurikirana ivyigwa n'incuti z'abarundi barashobora gukurikirana ivyigwa nta ngorane nimwe tuvuze ngo ishure ry'abarundi bose muzohava mwiyumvira ko ari ibintu dupfa kuvuga uko gusa tudafise intumbero intumbero mutokwirengagiza n'iyi nyene iri kuri kino gicapo c'ishure murabona hari inyuma abagabo bafise ivyiyumviro bidapanze neza ariko binywera amatabi urumogi bifitiye amacupa ubusage n'abandi bafise ingeso nyinshi hari inyuma murabona ko baciye mu ishure bakiga abo bantu basohoka ari abagentlemen n'amadiplomate n'amakostime baravuvye ari abantu basa neza rwose abantu b'abagwiza tunga bafise amahera bamaye inka diplomate murazibona zabo uruhi rwarunganwe rushasha rwarunganwe rufise ivyiyumviro bishasha dukeneye nta bindi iyi rero niyo ntumbero y'ishure nta kindi kintu twipfuza atari uko tugaruze umunezero satani yatunyaze hari inyuma murabona ko aba bantu baba barakubititse iciyumviro cacu rero ca misi yose ihangiro ryacu rya misi yose ni ukwiyumvira duti ni gute aba bantu b'ubusage aba bantu bafise ibyiyumviro bidapanze neza aba bantu bagerageje bikanka aba bantu bagendera muri izi ngeso aba bantu babaye muri ibi bintu bohinduka bakaba abantu b'abagentlemen bakaba abantu babubahwa bakaba abantu babereye ijisho bakaba abantu b'umunezero nicyo gituma rero tuvuze ngo ishure ry'abarundi bose ntimuzotangare nicyo twahamagariwe guhindura sosiyete imeze nabi ngo imere neza vwara ahari umubabaro haje umunezero ibi rero tukabigira mu bisata byose karako njishijemo kugira ngo tuse turibukanya ihangiro tugize iminsi twiga kuri wa mu miliyarderi wa mutunzi Warren Buffett umunsi twize ibintu 14 wokora kugira ngo utunge ubu natwe tugomba twige ibintu 10 wokwirinda bisanzwe bikogwa n'abantu bafise poor mentality canke bafise ivyiyumviro bikene ivyiyumviro bitobashikana kwiterambere inspiration turashazikura kwa wa wundi nyene Warren Buffett ukaba warukora ivyo bintu uno munsi ubihagarike kugira ngo utangure kwipanga mu ntumbero kugira ngo witegurire iterambere iterambere rirama
ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guharanira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze
twese turakeneye kuronka amahera turakeneye gutunga ngo hariho imyifato usanga tugira igatuma ayo mahera atadutumbera tukiruka kugira ngo tuyahambye bikatunanira icya mbere kugura ibintu utabanje kuvugana n'ubidandaza usanze umuntu ariko aradandaza ibintu ukavuga uti okay udandaza ngahe ati ndandaza 10,000 utinda guhaye 5,000 mukavugana hanyuma mukumvikana igiciro Warren Buffett rero aravuga ati ugiye mu isoko negosia Warren aravuga ati iyo uguze ikintu kidahwanye n'agaciro kacu ubuhomvye aravuga ati ayo mahera urengeje ko wari kuyagura ibindi icyo ugiye kugura cyose banze ubaze igiciro cyacu disikita si bibi umvikana n'ubudandaza icya kabiri gikorwa mugabo atari cyiza ni gambling ni ugukora icyo kintu wibaza yuko kikuzanira amahera yihuta aha twavuga kazino aha twovuga betting rona canke gukina inkarata bimwe usanga bariko barakina ku mabarabara bavyita le jeu du hasard aho ni mu gifaransa mu cyongereza bavyita gambling ibintu rero Warren Buffett aravuga ati umuntu afise ibyiyumviro by'uko ashobora kuronka amahera mu buryo bwihuse aciye muri izi nzira ati biragoye yuko yashobora gutera imbere ibyo bintu rero ahanura yuko umuntu yobihagarika nivyo ushobora kuba bettinga ugatsinda cyangwa ushobora kuja kuri kazino ukarundayo bijya bingorongoro bigakukundira abantu benshi rero urashobora gusanga byarabamugaje no kuba mugaza bahaguma bashira ya mahera rimwe na rimwe bakarya mugaba ikindi gihe naco ugasanga bashize ya mahera menshi barahombye no guhomba imiryango yarahombye ugasanga byarabaye nk'urumogi muri bo Warren Buffett rero aravuga ati ivyo bintu n'ukubihagarika si vyiza ku muntu afise ivyiyumviro byo gutera imbere ayo mahera wiyumvira ikindi kintu ngo yakoresha avuga ko kenshi birangira abantu benshi bahombye aka rero nibaza yuko mukumvise mwebwe mwahora mukora ivyo bintu ikintu cya gatatu ni kugura impuzu zizimvye aravuga ati ntibikenewe kugura impuzu zizimvye kwambara ukaberwa ntibisigura kugura impuzu zizimvye ati raba nyene Facebook nyene Apple bambara impuzu zisanzwe ariko bafise ayo masosiyete akomeye nawe ugiye mu isoko ukagura impuzu zizimvye kandi iyizimbutse iriho kandi kumbure ariyo wo kwambara ukanaberwa yerekana yuko kwambara impuzu zizimvye ari ukutagira ibyiyumviro bishikana ku iterambere ati benshi usanga bagura impuzu bashira mu ma garderobe gusa batazambara no kuzambara izo zigapfiraho ati ayo mahera wakoresheje kugura izo mpuzu uyakoresheje mu kindi kintu cyo kuzanira inyungu wowe ubugize ibyiyumviro by'umuntu yiteguriye gutera imbere ati kenshi hari abagura impuzu kubera hariko aka ensinye canke aka brand sign ugasanga yambaye impuzu kubera yanditse ko Nike gusa canke kirato canditse ko Adidas kizimvye kandi hari ikindi gikomeye nkaco kizimbutse ataguze ati rero ukwigenza nkuko aho ubufise ivyiyumviro vy'abakene ivyiyumviro bidashikana kwiterambere icya kane aravuga ati abantu basohoka cyane ugasanga basohokeye mu bubare buzimvye eka mbere naho tuje mu kabare kazimvye ugasanga uhaririye amahera atagira uko angana aravuga ati ivyo wari kuja gufungurira hariya usohotse bizane muhira ubitekereho ubisangire n'umuryango ati kandi uzosanga usohoye n'amahera make gusumba aho wogenda mu bibanza bikomeye ukidagadura ukarya ukanywa aho n'ikibanza urimwo uba wakiguze ati abantu baguma bagira ibintu nkamwe n'ivyo biragoye ko bashobora gutera imbere ati ayo mahera baba bakoresheje bayaziganije boyakoresha ibintu bikomeye ati jewe mpitana icyo nkeneye kuri supermarché canke kuri boutique ati nkaja kugifungurira muhira n'umuryango ati ariko iyo usohotse ukaja gufungurira canke kunywera ahantu hakomeye uvayo urishe ibitagenda kandi ivyo biraheza bikagushira mu bukene ati rero ivyo n'ukubihagarika umuntu afise ivyiyumviro nk'ivyo ntashobora kuba umutunzi icya gatanu utokora kugira ngo utere imbere n'ukunywa itabi ati uzurabe amahera itabi rigutwara ati turetse n'uko risiga imifuko yera riba ririko rirakononera n'amagara atamagara nayo niyo butunzi bwa mbere. Ati rero ukunywa itabi bituma udashobora gushika ku butunzi, ntushobora kuba umuntu ateye imbere. Ati niyo wabiheba uzobona ibihinduka mu butunzi bwawe. Ibi rero reka tubijanishe n'inzoga. Abantu bakunda inzoga cyane, icupa bakarikubita bagasubira bakarikubita, biragoye ko bashobora gushika kwiterambere, kuko ajya mahera bari kuziganya niyo bashabaje gusorora, bakaja no mwideni kubera gusorora inzoga. Hariho nabo usanga bariko barasorora bagafata n'amadeni kandi imuhira atanu umunyuriho, abana batagira mineruvare, abana batagira makaye, abana byase ko baje kwa muganga. Muca mwumva yuko izo nzoga twozishira mu mugumwe naye matabi. Kandi ga n'ukunywa inzoga nyinshi bituma wica amagara yawe, amagara yawe arahasigara. Icya gatandatu, kugura imodoka. Ati ufisi ibyiyumviro byo gutera imbere kirazira kugura imodoka ari nshasha. Ati maze umwaka umwe wonyene iba yataye agaciro. Ati bice 30 by'agaciro biba byakorotse. Ati ni gute wofata ni deni kugira ngo ugure imodoka ari nshasha ishita agaciro mu mwaka umwe? Ati ufise ibyiyumviro byo gutera imbere ugakenera kugura imodoka ari, genda ugure imodoka ari imaze nk'imyaka ibiri iba ikiri nka nshasha izogukorera ivyo wa wundi yagura nshasha imukorera. Muri ko muragendera mu modoka ari, muzaba muri ko muragendera mu modoka ari mwese, nta uzoba tandukanya. Mugabo wewe uzoba waziganije amahera ushobora gukoresha umugambi kanaka. Nukuvuga ngo vya bice 30 by'igiciro cha ya modoka wewe wabishitse ahantu, wa wundi nawe yagura nshasha ataye ko ni deni ivyo rumva vya bice 30 ntayafise, ahubwo azosubira kuyarondera ukundi. Warren Buffett rero ati ukeneye kugura imodokari, gura imodokari ya okazio hanyuma uziganye. Ya okazio simvuze imwe bita beat up car canke umuporoporo. Imodokari imaze imyaka ibiri ibikirimwo ibigifise ubushasha. Mugabo uguze imodokari nshasha ukayikura aho uyiguriye, igisohotse honyene ibihejeje guta agaciro ni nk'iradiyo canke televiziyo, ni ukuvuga ngo ushobora kuyungukako. Ikindwi, kuja muri gym. Ngufise ibyiyumviro byo gutera imbere, ntushobora kuja muri gym tonic. Aho na mahera uba uri kuratanga ngo bishoboka yuko ushobora kugira imyimenyerezo isanzwe ukaja kwiruka voila. Ati uri kuriruka cyangwa uri kurakora imyimenyerezo mwibarabara cyangwa kuri tere imyimenyerezo isanzwe. Ati turetse yuko utaburiko urasesa amahera, ugenda uriyumvira, ugenda uragira meditasiyo. Aravuga rero ati ibintu byo kwiyabonesha muri gym tonike si bibi. Abafise amahera abaza barashitse ahantu babona yuko bafise amahera bwo bakabigira. Mugabo wewe ufise ivyiyumviro vyo gutera imbere, wowe kirondeza amahera reha gutwara amahera yawe muri gym tonike ngugiye gutanga ibihumbi 500 ku kwezi sinzi ingene ibiciro bimeze, ahubwo genda ugira imyimenyerezo isanzwe ayo mahera nayo uyakoreshe ibindi. Icumunani ni cy'abantu bagira makeup. Ati ko umuntu yokoresha amaproduwi menshi ugasanga ariko arisiga ku mubiri asubira, ati uko n'ugutakaza amahera y'ubusa. Ufise ibyiyumviro by'iterambere ibyo bintu ukabikora, ati ntawushika. Ati Imana yaguhaye ubwiza ntangere, ati gushira ku mubiri ibintu bizimvye bigutwarira amahera ubusa, uburiko wishira mu bukene bw'ubusa. umuntu urashobora gusanga yisize akavazerine agasa neza cyane kugusumbya wewe wishyize ko makeup y'ibintu by'umuriyoni. Ibi bifatana na bimwe byo muri salon, abagore cyangwa abakobwa bajya muri salon bakabagira bakabasokoza ku buryo bukomeye. Navyo aragira ati ni ugutakaza amahera kubusa. Ati ufise ibyiyumviro by'iterambere uri kugomba gushika ku iterambere, ibyo nabyo jamwo. Ati mugabo kubijamwo si bibi ufise amahera. Hari umuntu ushobora gusanga yarashitse ahantu kabisa atidoga mu bintu by'amafaranga, uwo aragomba akagenda muri salon bakamugira neza uko agomba kose. Hariho n'abantu usanga bafise umushatsi ujye usanzwe, umushatsi natirere basha, ugasanga yifitiye n'imvi akazire uko nyene, ugasanga biramubereye sana, cyangwa ugasanga yakubisemo igitambara yiraramiye fwara, ugasanga yaberewe sana. None ibyo bishoboka wowe kwirikura tera amaheriki? Ayo mahera wari gutwara muri salon wayakoresha ikindi kintu cy'akamaro fwara, kikakuzanira mbere n'inyungu nini. Bo abantu muja muri salon ntimumbagira ibisika ndabasabye, munyumve neza turiko tuvuga ukuntu woshobora kwipanga cyangwa kwitegura kugira ngo ushike kuri rya terambere udasesaguye. Voilà, abantu benshi usanga barondera imitahe kandi iyo mitahe bayifise mugabo bayikoresha kutariko bayisesagura. Iki cyenda kurorera televiziyo, gukina maje, ukamara umwanya munini uri kurakina amaje kuri televiziyo canke kuri ekra, ugatakaza umwanya uri kuragura amashene yo kuri televiziyo, aho kwiyumvira ukuntu woshobora gukora ibikorwa bishobora kuguteza imbere, aho kwiyumvira gusoma ibitabo, aho kumviriza inyigisho zitandukanye zotuma ushobora gutera imbere. Aravuga ati ibintu nk'ibyo no kubihagarika mu gihe ufise intumbero yo gutera imbere. Uyumvire nk'umuntu ahera mu gitondo ari kuri filime amaseri n'amaseri n'amaseri akayaraba, akava ngaho uwo mwanya awutaye ayo maseri ntayakuremwo n'ikigwa na kimwe co muteza imbere. Bo murumva yuko abasanzwe bakora ivyo bintu bo biheba. Iki icumi ni ukuja mu mavakanse. Kuja mu mavakanse si bibi, kuja kuri Côte d'Azur hariya i Dubai n'ahandi henshi ntazi handi heza. Aravuga ati ibyo bintu no kuvyitondera cyane. Ati mu gihe ufise ivyiyumviro vyo gutera imbere, ibyo bintu no kubigabanya canke ukabiheba. Ati kuko bitwara amahera menshi. Ati rero ayo mahera wakoresheje mu ibyo bintu uyateguriye ikindi kintu cy'umugambi kizana amahera cyangwa kizana inyungu byo gufasha cyane. Ngibi bintu cumi ukwiye kugabanya binashobotse ukabyirinda cyangwa wahora ubikora ukabihagarika. Si bibi mugabo twovyita recharge zinitire, amategeko ntabibuza, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo byose turabyemerewe ariko si byose bitugirira akamaro. Mu gihe ugomba gutera imbere uragira discipline, hari ibyo utegerezwa kwiyima, utegerezwa kwibabaza. Voilà, nibyo vyibi. Nimba aho rubwira umugabo wawe ngo guha amahera yo kuja muri salon akayaparapara akayarondera ukamuraza kujya musonga, cyange ukamubuza amahoro ngo musohoke ngo kugurira impuzu zizimbye ibirato bizimbye ngo muje mu mavakansi hariya muri Côte d'Azur cyangwa kuri Miami Beach n'ahandi, urumva yuko mu gihe mwa mufise proje yo kwiteza imbere cyangwa ibyiyumviro byo kwiteza imbere, ivyo byoba intambamyi y'ivyo byiyumviro. Wewe wahora ukunda kugira betting, wahora ukunda kuja mu byarona, umenye yuko ivyo bintu arakamari, naho wowe uronka duhera duke duke ivyo bizoruhuka biguhombeje guri impuzu zitazimvye kuko ziriho mbere uzambaye woshobora kubegwa cyane ugiye ku isoko banza unegosiye no kuvuga ngo banze uvugane n'umudandaza imodokari ntugura imodokari nshasha gura imodokari ya okazio ikirimwo imodokari imaze nk'imyaka nk'ibiri iba ikiri umutura ibikiri nkashasha ibintu bya televiziyo ubihagarike hanyuma rero nimba wafashijwe gira subscribe gira jeme ufyone no kuri kakazogera hanyuma ugire na partage ubihe nabandi bagenzi bawe bose bavyumve iyo wumvirije impanuro z'abanyabwenge ukazigendera nawe uba umunyabwenge izi impanuro ndiko ndababwira ni za Warren Buffett wabaye umugwiza tunga wa mbere ku isi mbega yabishitse ko gute yabishitse ko muri mwene ubwo buryo nawe ibi ubikurikije ntaco buza yuko ubu mugwiza tunga rurangiranwa ndabasabe umuntu wese azi yuko hari gitabo yoba yarasomye ntatahure neza mugabo cari kiryoshe ivyo birashika kubera kumbure rurimi canditsemwo utaruzi neza canke kubera ico gitabo ari kinini utarose umwanya wo kugisoma intambamyi zibari nyinshi ushobora kuba waragize ubunebwe murashobora kwandika nko muri commentaire mugabo sindavyemeye ko tuzobikora iminsi yose tuzokame dufata nko mwiyinga nko mu bitabo muzoba mwanditse mu commentaire tuzoheza tubagirire incamake kwivyo bitabo kugira umenye uti iki gitabo cyanyoheye bavugamwo iki niki 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 no kuvuga ngo ivyimviro nyamukuru biri muri iki gitabo nibi nibi ivyo bizotuma nabandi batari bwiyumvire kuri ivyo bitabo buguruka mu bwenge hanyuma dushike kuri rya hangiro ryacu ihangiro cyukubona habaho urunganwe rushasha rw'abantu bafise amafaranga abantu bafise amahera abantu bafise amazu abantu bafise imiduga abantu bakora ama business international kandi ivyo bakabironka batabeshe batamenje canke badahemutse canke batisha abantu canke bativye ugo ni gorunganwe twifuza ko rubaho ugo ni gorunganwe twifuza yuko ruhindura ibintu imana yo mwijuru nibampezagirire mwese reka twibandanirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze ndasubiyemwo ibi byigwa bica mu ishure ry'abarundi bose ntimwibagire kuza murabisabikanya n'abagenzi banyu kumbure nabo cyo bafasha